Kulo mboniso udlulileyo sibonile ukuba kutheni abezobalo besithi inani elahlulahlulwe ngo-0 alinampendulo. Kodwa iyiyo yonke le nto ndiyacinga ukuba kunokwenzeka ukuba niyazibuza ukuba kwenzeka ntoni xa mahlawumbi kusenziwa isibalo esithi u-0 ohlulahlulwe ngo-0. Yaye kwenzeka ntoni ngaye, ingaba uyosinika impendulo na? Zininzi indlela onokuthi wenze ngaso esi sibalo. Okokuqala, ungathi uthathe amanani asondele ku-0 uwahlulahlule kwangaloo manani. Umzekelo, singathi u-0.1 umhlulahlule ngo-0.1. Ukuba uyabona apha sifumana u-1. U-0.001 umhlulahlule ngo-0.001 usinika u-1 naye. Masithathe amanani asondele kakhulu ke ngoku-0. Umzekelo, u-0.00001 umhlulahlule ngaye kwakhona naye usinika u-1. Nokuba ungatshintsha amaphawu esibalo sakho kwakhona ungaphinda ufumane u-1. Umzekelo, ukuba uthi thabatha 0.1 umhlulahlule ngo-negative 0.1, uzowunika u-1. Kodwa enye into enokuthi yenzeke, nangona ungabona ukuba uyasiva esi sibalo yaye uyayiva le mpendulo ukuba ivelaphi. Umzekelo, singathi ngoku xa sibona le mpendulo ingu-1, sithi u-0 ohlulahlulwe ngo-0 inokuba ngu-1 impendulo yakhe. Kodwa asiqinisekanga, bahlobo bam, masijonge enye indlela ukuba ingaba nayo iza kusinika u-1 na. Umzekelo, ukuba ngoku uhlulahlula u-0 ngamanani asondele ku-0, umzekelo, masithi u-0 umhlulahlule ngo-0.1 usinika u-0. U-0 umhlulahlule ngo-0.001 naye usinika u-0. U-0 umhlulahlule ngo-0.00001 naye kwakhona usinika u-0. Nokuba ungabe uhlulahlula ngenani elinodibanisa okanye elinothabatha, uzohlala ufumana u-0. Le nto ke ngoku sigqiba kuyibhala apha iphinde isixelele enye into eyahlukileyo kule ingentla, ngoba yona ithi u-0 umhlulahlule ngo-0 usinika u-0. Uba uyajonga, ziimpendulo ezimbini ezi ezingafaniyo kodwa uyakwazi ukuzathuza kuzo. Kodwa ke ngoku asikwazi ukudibanisa u-1 no-0 simenze inani elinye. Kwakhona abezobalo bamshiye u-0 ohlulahlulwe ngo-0 njengesibalo esingenampendulo, ngoba kaloku ukuba uhlulahlula u-0 ngo-0 kwakhona siphinde sisebenzise elaa gama lithi undefined, ngoba sifumene iimpendulo ezimbini ezingafaniyo. Enkosi.